Ziza. Stinga. Yo, inches.
Yazindlela elunge ngayo, ebulisa ngayo, ibingonyo nasithi izindlela ephendula ngayo, ingumzekelo umzekelo kuzekeliswa ngayo, xa iansa ingayazi class iyive ngayo, ibigeze xa kugezwa sonke sihleke like oh yes, isichazolo ibisihleka noba kuthiwa ithizi yeza, masengena amazinyo ingathi zange yawaveza, masehlaselwana ihlasele ihlasele ungahlaseli, masekhahlelwana ikhahlele ikhahlele ungakhahleli, esikela bebe ifunela yikhoke list yongamameli noba kuselwa ibingatshayi ibingaseli ingafani noyise noba kuselwa ibingatshayi ibingaseli ingafani noyise ingafani noyise
ubona amacheri wachinshi sabona amacheri yamachinshi ubona amacheta wachinshi simazi buthenu yachinshi bebu yakhulu yachinshi yo uluka wachinshi mama walika uyeka mama uyayika
kwenzekani kwenzekani
kani mndani yachinshi Then we change,
then we change,
then we change,
then
we change,
then we change, then we change,
Saku ni yekcinga man Ngathi ndingakubona man Kubuhlungu man Hlungu kaphukani man Asi ndikubona man Oh kokubela man